Da 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 Forever. Cause we're gonna have some fun and dance tonight. And all the lights are flashing bright and all the people get the fever. I am going with my baby out tonight. Alright. You're the power of my heart and it goes dip, dip, dip. I wanna know what is love tonight. In the heat of the beat, it goes dip, dip, dip. I wanna show you what's love tonight.
I'm walking in the sun and around and around.
I can feel love and feel found.
I'm walking in the sun and around and around and around.
Walking in the sun.
We'll be right back.
can only think of you.